I am home when I am. Why am I?
Yes. We're not home, it's what is home.
I'll go to the house. I don't care.
Why?
How is all the play and good in your booze? Yanaka, la reza, reza, and a stomach on provoke us about on
tea. Okay, this time I heard some. How's that well? How's that well?
What's up, Michael?
I'm talking about your dreams. What's your university? When? I give that time out to a university or a child. Where's Uncle Child? I don't know why I was sent to tell you about your baba. Why are you sent to? I put a good time. Why are you sent to? Nigga, born. Woman, I'm a top of the mustarding. Woman, I'm too sad, Bonnie. Luna, you play a whole little life. I listen to
it. I listen to it.
What kind of a father? Nara go tloga leng o lwana. O kile ba bona ka batho ba ka bua ba le ba botlhe ka go opelwa go le ba botlhe. Nna ke ntse ke utlwa le tsositse modimo fa a gona sepe se di se buile.
Bua le ngwana. Yo. Yo.
Kopa yana a buang kgotsa ke nna ke bua. Yo. Lo lokhe kopa letsa mae. Ne. A ke re nna go ntse le o tsena. Go khontheno thetso re nna ke dirisa di drugs.
Yes.
Ne.
Speaker, when I'm on a speaker, I want to read all the time.
Yeah, the chunky to take it out.
O kile mpona ke mofa.
Search that man.
Bon, mamela ne.
Kopa sente.
Phelela nna.
O ke tla pele
wena. A ke phelele wena.
Kopa kuba le tshobiya.
Yo phelela nna.
O le montshwale ke
mofa tshele teng.
O le montshwale ka ofela wena.
Wena o tlo tla ka di track tse.
Wena sa ka mpela ya se bogetswa ke mosadi. Ntate
mo mo kana kana fela yana.
Ba go bolela.
Ke nna po ya di junkie.
Mo sha go gel.
Re ma go swing, re sha swing.
Re sha swing. Haa. Because you stupid, you scale away.
When you say,
I'm going to go to the house.
Lelo ngoyo umuntu kanje.